Ili zijazoti machitidu achi boma boma eh.
Zijazoma ngota choncho beba hayo.
Ife hindi ntambi ya boma. Ife hindi ntambi ya boma.
Kwefura basa.
Mabwana kumtunda kutungurogu. Mabwana. Ndipia zara. Nkati zakezi makanga tizmenisu. Komano. Tikati tiendele mwondele ozumati ya hii. Mwina kani mwini tikapiti hila. Nchitu yange kuzokaba jo pishizo. Njekuti tikati hilo sitipula po gantu ya. Sitipula gantu. Chukwa hino ti. Tika da kaudi don seti zima tero kolombuyo mosem sinde kuti bwezi tikona kuti yena akula kule ina mpaka na kumakalowa kukatsekelwa ndende kupezeka ola kwa chifo cha Nkhani yona kuti ayimina adasokoleza pena pake menone ndina kunena kuti ku police ali kwa mbili ndithu akatswiri opunzira ndithu amene adaphunzira bwino za malamulo matikiti fidendi Nkhani mene yoti ali ojuluka kwa basi amene mapita kumaka
yamafuza mena
kumaka kufuza investigations kupozila nchwa kadaulo mazuru oye umboni so nukupeza ujita anieth umboni wabwini uja kumankani dimene manoti mina kudzika ikila olomanta kutu tsakono ineyo ndine deputy commissioner ineyo ndine ndine just ka superintendent mwina kani mene mendu wili mbigira abwana wa kutunda ako saa kukondwa nazo olo ya mina anduna ena ake kutunda ako akukanga na kundo pichesa pichesa so mchitidwa mene ujao ndukono watiti zimezo tizistai tizisie mbuyo tie ni police service yatu just like meta kahadu kule ni nambuyo mnyo nanti boma talisiani bunge lotandizi pukundi katanga ECB ili kanyo ima kwa loka pure independent chimozi moza wa police at national level asa makali zote mtu woti wafika kweli ya 30 kuja ndi kumakala basa alije ujeu sopano kuno ndafika kuno ndi kumatero ali natanti ma tizakato jepa kuti ndipange retirement ndi ndikangosoko nekera baba basi akanditotola zosaenda so tiere kumene kuja kusota ngo tapati chirimbikitso we need to capacitate anthu amene ajati abasa ndithu mphamvu kuti ya inuyo mudaphunzira mwa kadaulo wanu Nkhani iyi muwidziwa andi umboni failo ndiwe ikupanga fumbi pa desk iyo musayikhalire imeneyo loti ayi tidikira kayi tikopa achikulire kwakuti kwakuti no zisamatero ngati apeza zonse zofunikira afufuza achita kafufuku wawo apeza umboni okwanira tiye nayo ni Nkhaniyo dzinadzo muzikaona wafunika zimafunika zinthu zimakhala amati ena amati akadziwotche
kuli mbantima
kuli mbantima atikhala wina akadziwotche moti mwachitsanzo amatchuka kwambiri ku polisi malemu
antekama
chifukwa chani iwaja mapeza kuti ayi aliyese mbiri makhala antekama antekama kuidziwa ntchito komanso kudzipereka osama kudzika kwambiri kuti kumbali ya ndale kuti ayi koma
fanza twaso zokhanga te ndalezi zimabalalitsa
kumeneko ndikuyenga kuti zimabwezera zinthu kwambuyo
so umayangana kuti mwina almost every decision they make mano kaza political connotations kuti mwina afuna sangalatse wina yake
wandale ndiye nangasipoti nda police ndati umadzana bisina kuti kusunga mwambo kusunga mwambo ichi bwana kuti tingomvera mini zachitikira hayi pali zina zake maitozora pisi zinzora kwika izi tieni titane nayo mena kunene na public affairs committee park anzathu kweli asate uko kumene koko muli ndi chitwa ikulu sikweli ya 30 koka masiku ano vachanda gawa gawa so ita kuli central west ndi ngozi kuna limini mungja kukira ni chitu wa nyamata ndawe ndi mene chitani zofufuza zanu mpaka na batelo ngati mkona kuti ya hii pali zotsa mwitsa zole pereza masukani masukano taona masukano na polisa kumata kwa nkula ada taona po wangapo kaulendo wangapo kamu chiende ngati madzi zimene anzathu amabunge ngati awapake akufuna zonena kuti Nkhani idzikhala ndi pothera tikaiyamba kuti ngapa chiyambi paja osati ikafika cha katikati mukungozira
kungoisiya ngati
kuti ayi basi kumangwa ngati ufuse uku kuti Nkhani ija ilibwa ibanje Nkhani mulapira munagwira kuti munatengera kuti kubwalo aja ilipo ati pano alisa arumanga kuyangana
Ndekuti tine nakuti zatera pati. Kungonena kuti basitakanika kapena akapena state nene kuti yakanika kupeza umboni yakanika kupanga prosecute ena kunena kuti tikausia titeteza drama zabu mafua mune mulandu mene uchiambire ni boma la unonga drama zambiri pamene mwina so tsogolo lake siri kuone kabino bwino. I remember amatemba tainaka na zagamba po kuti mulandu mene ukufunika political solution andoa magamba ngati lead prosecutor wa mlandu umeneo. Kumade tsono prosecutor ndamena makala ndi umboni woti can help court kumpanga convict muntu. Tsono ngada ubwera poera kuti tsogolo la mlandu siri kuoneka. Ndezi tabwanji. Kodi Steve mlandu umeneo ute basi.
Mlandu usangoti kungotha kutha. Ngati kuli kutha ufike pothera. Koma kuti ufike pothera po auende tsema changu. Wanena kale kuna kuti guys, wato tikangozisiya kuti zingofera ngati kuti kufera mmaluwa. Ngoti aba sie ndingoitaya. Ndiyezi jazimene zimabweretsa na mafunso ambiri mitu ya mawe. Nzona zimene zakhazo kuti ndi zaka zambiri mmene nkhani mene ya muluzi dayamba. Zaka zambiri zadutsa. Adimina somboni zina ndi zina pano mina zida malira. Iyai apita ku koti, iyai koma asintha masimu. Iyai koma mbonina yakatika kufika nkhani zake mumakhala motero 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 so tiko lokha kuti mbali 90 tikufuna kuti chilungamo chioneke tifike nayo nkhani kumathero komaso kumbali kwina ukhozo khala ngati kuzunza kumene kwachitika apo chikwa sirelo limene lija andi munthuyu ndiona kuti ndi mtsogoleri wopuma adagwira ntchito wina afune wina asafune kodi pa jamatero so ese kaya wina afune kaya asafune
adagwira ntchito anali mtsogoleri wa dziko ndithu analamulira dziko lino 10 years anayendetsa linali mmanja mwake ndithu
ndiye kaya wina afune asafune mkulu adali mtsogoleri wa dziko lino adagwira ntchito a Malawi dayamika adapita kupuma padali zina zotsamwitsa zovuta nkhani ngati zimenezo tsono zaka zambiri mbiri kupyola zaka 10 zaka zambiri mbiri munthu kumakhala kuendera kupita kubwala la milandu
kwa ukhala ndi mulandu tu si ufulu olokhala ti ukudziwa zoti kandi wosala koma the fact that because mena ila muluza yatingane kuti he's arrested ndi munthu ndo mangidwa zingotengera kuti mwina zikuenda bwanji
kwero kwa kopota akulu akofunani kuseriku umakhala atolaina kasi ya ku police ndakuzinura mufunika ku police yakuti yakuti
kali kawapiga
imwe mpaka ikwe kulipo peni peni ya singa ende mwe robot zili pat ukambira mimi kuja kuma mimba cho kufuna udzigula mimba mimi kuma kwa sio mimi mfuta pepani bwana katundu uyu ndo wanu kuti tatapanga na identify kanyaka jimene so imagine muntu ona kuti mpaka nakutsekulira buku la mulandu ndikumaenda nchumbaka na zaka zaka nkhani imodzi modzi ija pezwa kuti nkhani ija osamafika pa mathero ngati mavutika kuti akutsegulira kankha munaba zakuti zakuti munaba nzimbe chani chani ikamatha sabata mwina kaloje ndikati atseka kaya kugamula hayi ndiolakwa ndiosalakwa lipira chindapusa lipira chani olukalowe nkati tsopano mganiza kuti munthu wakhala zaka zambirimbiri akumaendera tipangotengera kuti ana ngasi poti ndale anthu ngandale amene ngwachipani chakuti chakuti
komandi munthu naye
naye so ndiye ndikutenga kuti munthu ngati nzika ya dziko lino kuti kuti amamva bwanji nthawi yonse ili namapita ndiye si kunoti angwata ya chea nkhani chonena kuti makosa na amene mukuyendetsa nkhani imene kandai sipiwo kaya ngapolisa anenedwa apawa kaya ngofisi kwa DPP kumeneko
mukadachi tazoe ndi na kuna uti yai akura akuru time frame yatu ndi njikwesa kaya itali kandi within mwezi mmoja Nkhani aimalize sikuzuri kaya kamina anzatu ama bwala mina na matoka ndi mpavu mwene kuti mina
ali ndi mpavu I remember these days ndi ma reforms za ku judiciary pana mata ama case management amata kusanja mlandu ndi tubu no bwino atsikulakula kuti kudzabwera mboni size za kudzakhala direct examination kaya cross examination re examine kudzakhala umboni chonjonjonji I thought ngati mlandu mena naendetsera mlandu
wachisangu
amaita kunena kuti tsikulakuti kudzapanga izi kufika tsikulakuti kufadzakhale Ine ndoona ngati so mabwala milandu pa mlandu uso atengepo gawo lalikulu atithandize kuti tsiku lakuti mubwerese izi kufika pakuti zikhale choji mukapando panga izi inu ka inu jaja khale ndi mphamvu odzapereka direction yake
atatero ziti chitira ubwino kuti ikhale ti fixed calendar
we need closure we need closure mlandu singamango kamba mlandu mmodzi forever
kuti Nkhani iyi ndimene yathera apa inu amruzi mabesika ndi nolakwa choncho wechigamulo chanu nachi mwakutuma kuti iye ayi amuluzi apa simuda yakwe malinga ndi umboni wapezeka izi ndi izi iye ayi ndino masuka ndino mfulu tipeze Nkhani ifike pothera osati kuti nyimbo kwatu makhani mini so khawo ya imeta ndina mujoti makhala nthabi za mbili mbili ndi azinzawo ena amene ofufuza za milandu ene sasa milandu onesesani kuti milandu iende mwachangu iende mwachilungamo anthu amene adatengedwa kukalowa mkati kaya mwataya pano koma Nkhani ikadalipo fufuza ni mwachangu Nkhani zidzikhala ndi time frame chimenecho ndichini tisabwerere mbuyo tichite emphasize pamenepo mera ndina mujoti ya imene adatonetsera kale majaji aja kuti nzotheka Nkhani kuyiyendetsa ndithu pakanthawi kochepa ngati imene idachitira mlandu wokhudzana ndi zachisankho mira inati ayi poti zimenezo zachisankho iyayi palibe zimenezo
interesting
zimatengera ndi kodi anthu nchidwi chimene mukuyika nchotani ndiye chimodzimodzi Nkhani zina ndi zina zimene zikumvekazi kayanza aza muluzi kayandi za awamuna atenga dzana dzanawa mmene zinthu zimati a zinthu zasintha kuyatona boma la tonse
tamangitsani milanduyo basi
iende basi
kala ndindo ndomeko bwino bwino makhala mati conferencing ene yake amakhala pasi kuyamba ma date tidzapanga achite bwino bwino
zimene ziya zonse
zilokoso zinthu zizitha bwino mwe zikhale tsogolo samanga kukhala kuti ya ye futi ende mlandu wokhudza za ndale ye kufunika political solution
ndi kuti nenetse kuti kuti sinu kuti amuluzi ngosalakwa
kapena
bolakwa izo zonse fitibe nazo kupatu kuona kuti Nkhani iende mwachangu tiyeni Nkhani ipeze pothera usati kuti pakana chaka chinonso chithe tingati yake yomwemwe kuti ayi ayi tidzaone kuma musogoloku ndiye mwina political solution yaone na adale na matemba ija ndiona kuti mwina kapena afuna kuti akulu akulu naonso kapena
ize programu yathu ndi Nkhani yokhuza mayeso mayeso ayambalero a Malawi School Certificate of Education MSCE zotsatira za mayeso a Primary School Leaving Certificate of Education na Standard 8 zatuluka dzulo zose ndi zofunika kwambiri fa zotsatira zo za mayeso zokhanga kuti bwire kumeneko maisa MSCE ayamba maisa amenewa ndachibwereza akulemba maisa amenewa maisa oyamba aja mu November muja atapanga liki andilike chimene itachitika mpaka pano sitikudziwa what happened Manebu Ministry of Education palibamena kutiuza kuti kodi chidachitika njani Akuyamba kulemba maiso ena, ripoti ilisa na peregedwe. Kapena Malawi saa kuzo uchida jitika ndichani. Mwina kapalizachi nsisi zote saa kufuna kuhula. Kwa maine makanizo manga. Ndimoranga atuti pamafundi kachina jage joti chitilimbi sentima. Kuti chabwino, pada soko negira ndi hapa. Mm. Ok, kuteka mwina kufuwa kupiti. Kwa at least mwina progress mwina ya jitika so far. Nikani yofundika kwa mbili. Ma stakeholders ndi ziko lose lapa, ziko lose la Malawi. Akuna uda ziwe kuma, hain ditu. Palibe yemini chukwere.
Ndipo zoda mwizadi kwa basi. Palibe zoda nakutia hii, mwina apina zaji nsisi. Kani njoti hii, aliyensi ndi Malawi. Mm. Ziko mwono mwari saa kutuzo kuti maiswa MSCE adali perega. Nkhani yake, padabu ila chinyengo. Mm. Wena maiswa daa peza, itawisa na kwane. Chomwejo, chimete maembegeza, chuma digila, chimenejo. Kuna mwini kuti zota tila zaka fuku fuku wano. Ngodani, kandino wa polisi, kandino wa kumane mkumene, kandino wa kunduna. Mm. Osa tungo kangaliga, ba